Bisho yatanguye na nanyengewe cyane turabaramukije abarundi aho muri hose ku isi turabaramukije mu izina rya Yesu tukabaramutsa no mu izina ry'uwatubanzwe cyangwa mu izina ry'Imana jeho ku izina nitwa Steven Raphael ubikunze urashobora kunyita Biko nkaba mba muri Houston Texas ubutumenyesheje isi n'abarundi aho bariko ikiganiro kigira gitangure cyangwa gitangwe nyezina ni kiganiro bita the SYUB show kikazora gikoregwa muri Houston mukazokwama mugikurikirana buri munsi amasaha 28 ku minsi 7 muri make tugira tugaruke kugira ngo bumvirize ibizo babigize icyo kiganiro murakoze nkuko tubabwiye ko tugarutse abo tugira tubabwire ibizo babigize icyo kiganiro hazoba hari miki nubwo bishobora kuzohinduka mu nyuma ariko ibyo twifuje kuba twatangurana navyo ni ibitugira tubabwire tutarabivuga tugira tumanze tubereke uyu canke nkuko mwamubonye bwa mbere uyu ni umwe mubari ku isonga rya SYUB show afise ibikorwa byinshi akora muri kino kiganiro cha the SYUB show araza kubabwira ninde akora muri make byinshi tuzobimenya mu biganiro byo birakurikirana ashobora kuza kubabwira ababwire we ninde azokora iki muri the SYUB show hanyuma ibindi byiwe navyo tuzobimenya mu kindi gihe muri make reka ndamuhe umwanya
nkuko yamaze kumvuga ndi umwe mu bagize iki kiganiro tugiye kugikora twishimikije kumva kanaka n'ibintu twiyumvisemo twakora hayustoni tuwe twicaye turira amaso kwa nyene kwa hiyo ngaha hariho bimwe mu biganiro tuzoza turakora hazoba harimwo nka inuzenya hazoba harimwo abatumire bashasha nk'uyumva ko yokora ikiganiro agomba kuboneka uri umurundi wari wose uhawe kazi ukora ikintu kintu ubona iki kintu abarundi bakibonye cyo bagira akamaro kazi urisanze kwa hiyo tuzoza turagira ni bindi biganiro nk'utuntu n'utundi ku byerekeye Facebook ibijyanye na Facebook Facebook idufashiki Facebook iyo none ibiki kugwaruka guhu ukoresha gute Facebook uri kuri Facebook ukora ibiki uri kora n'umuri munyabaki kwa hiyo byose bizoba birimo ni nuzenya ahiwanyo habuduki kuvuga makuru yaho uba urabona tuba mu state menshi yatandukanye ni tumenya hari habaye iki mu Barundi so arashobora kuba hari umuntu habaye iki kintu iki kaba kitazwi hama tukajana kwiraho mu ati Barundi ni dufashanya mugabo cyamenyekanye Barundi bashobora kubafasha nicyo kirimo mu bikorwa tuzoza turagira hakaba harimo nkama nk'ubutumwa cyangwa amatangazo bizoba birimo tukazoshiramo agashitsi ka kera nk'itwibutsa ibintu bya kera by'abasogokuru naba tuhaye kaje abantu bakuze banyokuru baza baratubwira imigani ya kera baza baratubwira ukuntu abarundi bamyeho kera imico na nyikama byose tuzabushyiramo nibindi byinshi nyene bizoza biraza tuzoza turababwira uko bizoza biragenda bura buri ko tukoreze kira kiganiro muzoza muravyibonera kwayo ntavuze menshi nayo reka subije kuwa nkajyamo
muri make nkuko ababwiye no kuvuga ko ibiganiro bimeze uko abibabwiye reka ndamuhire gatoya mutuntu n'utundi tuzoca cyane kuri Facebook kuko kuri Facebook urazi ko ari ibintu byinshi cyane hari igihe ushobora gusanga ifoto umuntu yayambitse igikwembe agishyira kwa amawani ukibaza ko ari umuntu kananigwa n'ibintu byinshi cyane ugasanga ariko ama comment amwe tuzoraba afise akamaro nyabaki afise n'ingaruka mbi zimeze gute hari ikindi kintu kigira kangahe kandi yibagiye igisho rigira gatatu mvuze ngo igisho rigira gatatu ushobora kwibaza ngo mbe umuntu ashobora kubana igisho rigira gatatu igisho rigira gatatu ni igisho rizodufasha kuraba ibiri imbere twisunze ibyo tuzaba turiko turabona cyangwa tuba twarabonye byahise inyuma tuzoca dukoresha igisho rigira gatatu kugira ngo turabe mu magisho umuntu abiri abafise ashobora kuba afise igisho rigira gatatu benshi muzumva ngo ibyo ntibiba ariko biraba urafise igisho rigira gatatu mugabo sinzi kurabitahura rero muri SYU bisho uzomenya ikintu bita igisho rigira gatatu urarifise aho ushobora kuvuga ngo nkeneye mu 2012 cyangwa 2019 kuzoba bimeze gutya wakoresha igisho rigira gatatu muri icyo gihe ibyo bice byose tuzogenda tubikoresha gutyo tubahaye ikaze rero mu ntango biragora kandi usanga bikomeye kuko abari intango ariko twizere ko ibintu byose bizogenda neza mu nyuma turagaruka kugira ngo umenye ikibandanye.